Nobody can show you love, oh. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Oba sigilegezi ni kubebe mbongoni.